Nchuti bagenzi mwese mudukurikirana kuri Agos TV tubaramutse. Niko bukeye ko buri ko burareba reba namwe tubahe mwiriwe. Tubifurize gukurikirana ikiganiro The Chat. Kome hatunga Imana ije wenje kukiremesha nkuko bisanzwe ndabahaye ikaze. Uno munsi rero icyo tugiye guhagarara ko muri kino kiganiro tugiye kuvugana ku bijyanye n'ikoreshwa ry'ubuhinga bushasha mu bijyanye no gutumatuma nako amakuru. Burundi ndetse n'ibindi bihugu byo ku isi bwaragiye buraronka cyane buratera imbere mu bijyanye no gutumatuma nako amakuru, aho uno munsi usanga umuntu ashobora kuba yicariye mu cumba ciwe ugasanga ari karakurikirana ibiriko biraba hirya no hino ku isi, ndetse akanarungikira abagenzi bari hirya no hino inkuru cyanke biciye mu mafoto akabereka biriko biraba mu karere bahagazemo, kandi naho ugasanga arashobora gukurikirana inama ikibiriraho iri kibera mu kindi gihugu nawe yicariye muhira iwe. Ibyo rero nizo tugiye kuvugana ko cyane cyane aha tuvuge tuti mega hari intambamyi, hari inzitizi kuba bikoresha mbega bo babikuramo inyungu izihe kuba Burundi uno munsi buri kuri urugo rugero ushobora gukoresha izo mbuga, ndetse n'umuntu twovuga tuti ari ku rugero runini ya canke rutoyi akaba ashobora kuronka basi akantu gatoyi kuri zijya mbuga aho ashobora kumenya ibiriko biraba hirya no hino hari akunguko. Mbega hoho muri ako kunguko hashobora kuba hari intambamyi izi canke ziriya bitumwe n'ingene umuntu ari karakoresha mwene ziriya mbuga ngurukana bumenyi. Ntarandiriye izo nizo tugiye guca ku masonga kumwe n'abantu batumire banje ngomba mpe ikaze. Ku ruhande rw'uburyo ndi kumwe na Patrick Mwizero asanzwe ari umuhinga mu gukoresha izo mbuga ngurukana bumenyi. Patrick mwaramutse kaze mu kiganiro.
Amarushanwa turashimiye ko wadutumiye.
Havugwa iki ku mbuga ngurukana bumenyi no mwanya?
Ni byinshi kandi bigenda birahindagurika bibaye n'urubuga ariko kuko imbuga ni nyinshi zitandukanye. Fatiye kuzo dukoresha ngaha mu Burundi Facebook, Twitter, Instagram, ama WhatsApp, ni byinshi bivugwa rero bivara nubwo ufatiye ko muri ako kanya.
Murakoze cyane. Ku rundi ruhande ndi kumwe na Wilhelme Mukeshimana nawe asanzwe ari umuntu aguma ku mbuga ntashobora no gusinzira ataciye ko ngo arabire ko bira biraba. Wilhelme mwaramutse kaza mu kiganiro.
Mwaramutse murakoze.
Waciye kuri Facebook
yego sinshobora kugira ngo nta mwanya ushobora guhera nashyize ko tubyishyura ubundi ngira tuvugana ngira ngo nakije wakajisha.
Yego cyane.
Yego ndabashimiye ko namwantumiye mu bwami bwa Agos TV. Yego cyane.
Akabazo ka mbere kumbure tukerekeze ngaha kwa Patrick asanzwe ari umuhinga mu gukoresha ziriya mbuga. Mbega Patrick, umuzo wa marezo sosiyo mwebwe mwabakiriye gute?
Sinzi ngo mbuga ngo umuzo wa marezo sosiyo mabe mbuga nti ukuntu ugutumatuma nako byahabye byaguka birashikira ku marezo sosiyo twabyakiriye gute? Ku ruhande rwanda nabyakiriye neza. Novuga nti nagiriwe bakwe muri generation navutsemo kuko ma réseaux sociaux c'est des années 90 gushika uno munsi kuva mu 1997 kuduga shika za 2004 Facebook iravuka gushika 2010 Instagram iraza mu ndi turayikoresha biraduga rero je nabyakiriye neza cyane kuko byaratumye uko twavugana kera cyane bihinduka uno munsi. Uno munsi je nkeneye gutumatuma nako nabantu nkeneye gutuma bwanje gushikira abantu benshi biroroshe cyane uburyo ndabigira nandika ka message kamwe nimba nkoresha Facebook kandi mvuga ati ndazi mugubo banaka bahurikiye ngaha muri iyi group yitwa gucya canke ni category yubo y'abantu nkeneye gucya nka chance imenya n'ahantu nza kubasanga ubutumwa nka bucisha ugaco bashikira rimwe bitangoye cyane ngo ninde kubarondera umwe wese ahantu ari ndabimubwiye.
Kuva ku ntango bigitangura aratanguye kubikoresha nk'umuntu asanzwe ariko uno munsi uharwa mu mugwa bahinga izo ntambwe ziroroshe.
Novuga nti bivara n'ingingo wafashe mugabo kandi si n'ibigoye kuko ibintu minsi yose mu kubikora utangura kubikora bikuryohera tangura nimba ari Facebook nkuyikoresha kwiyabiza kuganira nabantu nkinyabwira abagenzi benshi mugabo ko iminsi igende irahera nikubona ati eh iriga ndashobora kuhakura ikintu kikarashaka kumbera akazi amarezo yose ashaka kuba akazi nisi bintu rero ntaba mvuga ngo ndurugendo rwoye cyangwa bivana n'icyo wahisemo cyangwa kubyoheye bikubera ibintu byoroshye gushikako kuko ikintu wamaze kugikunda kiratinda kikaba ndabyite abafaransa kuno bya ngo passion cyangwa kikaba muri wewe uko byisanga ngo mugikoresha umwanya munini eh donc biroroshye cyane mu gihe kiri muri wewe wisanga wagishikiriye byoroshye ntibigoye na gato
ego cyane kumbure tugende ngaha kwa Wilhelme wewe nk'umuntu asanzwe akoresha zijya mbuga nibiki nibihe bintu uvuga uti ibi ni nyamukuru nkura kuri zijya mbuga
ahanini umugenzanje yabivutse hariho d'abord ça dépend de la finalité cyane icyo umuntu agomba kurondera muri ako kanya hariho abagomba makuru y'ukwidagadura akabagomba kuba iyo bivana n'estadio no vuga yuko bivana n'icyo agomba kurondera wewe kuko hariho umwidagaduro cyane wazira mu bumvikiri ururimi rw'igifaransa hariho abagomba kubikoresha mu bijyanye n'urudandaza cyane kumenyekanisha ibintu byabo ari mu rudandazwa ubwo ni ibintu byinshi biba bihurikiye muri icyo kintu twita rezo sosiyo cyangwa izo mbuga nkoranya nkuriraga muzihuza abantu benshi ubwo rero bivana n'icyo umuntu aba agiye arondera muri ako kanya kuba ko nkagiye ndiko ndakubwira ndiko ngomba kwinezereza hariho urubuga rwitwa YouTube ndashobora kurondera video nyuma njyewe kwa n'umuziki nyimba ngomba kumenya amagitwariti y'ibyari bigezweho mwatangwe muvuga inama zibera mu makungu nkamenya nti nka G20 yabaye ryari nkamenya ati mbere hari kwavugwamo ibiki ko twumva ngo mu Butaliyani hari ko arabera inama runaka hari kwavugwamo ibiki ubwo rero mu gukoresha za mbuga bikamfasha za resources zose bikamfasha kumenya ibintu bitandukanye bidevana rero nishyuye ntarinde kurinjomura bivana n'icyo finalite wowe wagiye urondera ni iki ke wagiye urashaka kuzomuka mu nyuma
mbega nka wewe usanzwe uvuga uti ndashobora gukura ikintu ngaha kumbure nka nshinezereza ko cyangwa nkamenya n'ibindi kumbure biba biri ko biraba hirya no hino ubona biroroshe gushikira mwe nayo makuru
muri no minsi sinovuga ngo biroroshe cyane cyangwa biragoye gose kuko ugerageje kuraba abantu bafise access kuri izo mbuga
bashobora
kuronka ubushobozi bwo kuja kuri izo mbuga muri kino gihugu ntibakiri si benshi cyane mugabo byarateye imbere cyane nk'uko mugenzanje yabivuze kuva muri mu myaka ya 2000 demire niho ngaha mu gihugu twatangura kubona habaho gukoresha cyane izi mbuga izo bitari zo sosiyo notama nk'izi za Facebook abari babyitangije imbere ngira ngo bazikoresha mu bundi buryo mugabo ugwaruka abakuze ibigwi by'abantu imice myinshi y'abantu niyo yatangura gukoresha imbuga nkoranyambaga ariko rero uno munsi tuvugana sinokubwira ngo biroroshye cyane cyangwa biragoye mugabo nka statistique zo mu gihugu twebwe ugeranije n'ibindi bihugu cyane siko turi hejuru rwose kuba zikoresha cyane ni ukuvuga ko ubushobozi rero biraba kuko kujya kuri izi mbuga nkoranyambaga zirasaba amikoro kugira ibitekerezo bisaba ko uba ufise telefoni ku bafise abameze kugira kure bagakoresha amaordinateri cyangwa inziga mashini zo nyabwonko urumva umuntu arinze mu Burundi arinze aronka telefone igezweho kera ubwa mbere imbere y'imyaka ya zane 2000 smartphone ntiyari bwagwire ngaha mu gihugu abantu bakoresha izi telefone zitoyi ni ukuvuga imbuga nazo zakora wasanga ari Facebook naho ntibyagenda neza mugabo site byaragiye biraba ameliyore cyangwa biraronka kanovera kugira uno munsi ni ukuvuga ko uno munsi rero ubushobozi nibaza ko si cyane rwose mugabo turiko turaza
yakumbure icyo ni ikibazo twari kuca tubaza Patrick asanzwe abikoreramo cyane nk'umuhinga avuze ati ababikoresha ntibaragwira cyane kumbure mwebwe mubibona gute nibyo ntibaragwira cyane mubibona gute
yuvuze ngo ntibaragwira misio sabari ho ichuno kuita nchite icho warabi yeko change hafihansa gulufati yekuki turabi yeku bindi bihugu karaba statistiku maho tugeze mu gukoresha izo mbuga turiko turigira imbere mugani turi imbere y'abandi sikuwa ngo Facebook Instagram ni yaba yatanguye yabonetse DMDC mu Burundi kubera ko na access ya internet iragoye uno munsi giye kubiraba kenshi abantu bakoresha WhatsApp Facebook Twitter ayo ma distributeur dufisa duha connection ndavuga ya ma limiter connect kwa rero uri kurazikoresha zozo hari gihe benshi bafata ati okay reka je nze kugura kabuke kumbure kaza kuba ka WhatsApp na Facebook gusa bora bwa ati reka ngura kabuke kaza kuba ka na YouTube ze kujamo ngira ka hosher turazimbye rero abantu kutugira ko access niyo internet kandi terashika no kumuvuduko muremure ntuvyibagire ngahe iwacu mu Burundi kuko uno munsi nitwa tugeze cartridge irikiragwira cyane mugabo igwiriye hano mu Burundi ahandi yarigeze kure epo tutaveke iyo connection yitwa kinyaruka n'idufasha kuronka bwa butumwa uko ba bumeze kose kwa accenta muri amarezo sosho twari ko turavuga bizigwe hariho mu Burundi nivyo turiko turegera imbere mugabo turi imbere y'abandi cyane
Mega wirerume wewe ufasha kanyi tireka ngende kuri Facebook cyangwa kuri WhatsApp cyangwa kuri zo zindi mbuga wavuze uti birashobora gukunda ati mugabo hariho nabantu bamwe usanga bidakunda bivanye na mikoro make kandi nivyo biraboneka uko nimiburiburi na ga smartphone umuntu abafise kugira ngo ashobore kwaxeda kuri imwe neziriya mbuga mbega yo ukubitiye ko wewe ukaraba ibintu kuye ko ku ruhande guko hari ico bigufasha hari ico bishobora gufasha ikibano usanzwe ubayemo
ego cyane biradufasha cyane nkuko natanguye mvuga bivana n'ico wagironderaho icyo rero giye wagironderera ko wagiye ukikirondera kuko ari ugikeneye iyo rero ukeneye ikintu nikiba kiza kunezereza wowe gusa kuko wewe umaze kumva yuko icyo wakironderera gikwiye ubwo abandi baratsatsura ko gatoyi ha mugabo zagasangira nk'urugezo ngerageje gutanga akarorero dufate ko nk'ubu ugiye ku rubuga ngurukana bumenyi kugira ngo ushobore kuraba ko bagenza abo musange dufate nk'ibi bigezwa byo gutegura amamanza ko hari amakuru runaka yaciye urashobora kuyabona ubwa mbere ubundi mugenzi adakoresha ku rubuga ukamubwira ati burya muri bya bintu ya wa mugambi runaka cyangwa yahuriro turimo ibikorwa bigeze ngaha ariko havugwa y'ibindi gutyo ugasangiza amakuru mugenzawe adashobora gushyira kuri iyo kuri zone zose ni ukuvuga yuko bivana n'icyo wagiye urondera ko
yego cyane ko muri ikibazo n'icyo nyine kwa Patrick kunyisha tanze hari cyo kongera
sinzingira ngo turaze guha batuja no ku ngaruka mbi ariko reka mvuge izo ngaruka nziza nk'uko yaje kubivuga ingaruka nziza ni nyinshi cyo iwanje reka mpave mvuga nti burya ni uburyo bwo gukomunika bwafashe indi ntera kandi nziza cyane ariko kandi iwanje ingaruka mvuga nti uburyo bwiza akamaro kagaruka ati mbega ndiko ndakoresha aya marezo sosiyo kubera no mwanya icyo nkurayo mbega nicyo kiza kumfasha mwanya nza kumara sio le réseaux sociaux nimba ari umunezero eske nta kuno kwinezereza en plus ndiko ndaganya aka ikintu ivyo rero nivyo navuga ati iki kintu c'est très important no musa ma réseaux sociaux yarabaye akazi kabantu akarorero no guha nuko jewe nkanje ndi umunyamakuru wa télévision ikorera ku buhinga ngurukanda bumenyi niko kazi kanje niko nkora birambeshaho bisigura ngo akamaro kariho kenshi cyane n'umunsi mudandaza ashaka kuba arahana ngo ati ndiho ndadandaza ariko niho nkitangura mbega ndabigenze gute kugira ngo abakiriya biyongere ubwa mbere kumburi ya caya yaradandaza agashyiraho udupankarte hajya hanyu ariko aradandaza nabo muri quartier agacahera abakiriya bo muri quartier abandi bikazoza ari nuko bamaze kugenda kugura ibiwunde bakazabibigirana ku munwa ariko avuga ati rero amarezo sosiyo umuzo wayo acafashe uwo mudandaza akamubwira ati hariho uburyo bwo gufata ibi bintu byawe ufise nimba ari produit yawe nshasha cyangwa ibintu byawe byose ukora ukabishyira ahantu nimba uvuga ati jewe ngira ndabishyire kuri Facebook cyangwa ati oya Facebook ibintu jewe ndandaza ntishobora kugurwa n'abo kuri Facebook ndabona ko menga abantu bari kuri Instagram nimba ari ibintu byo kwambara ekangire wensigura gato buriya Instagram koreshwa muzobibona amafoto kunda gusanga umenga aratandukanyo najya ntibona kuri Facebook irafise kalite yisangije y'amafoto meza ibintu biboneka neza ati ndakeneye uko ibintu byanje ko bijanye n'imideli bikanda bishye kuri Instagram tushaka kuri Instagram kandi rero niyo bishize muri Instagram kumwe natangura mvuga ati ni bwa buryo bwo gukominika bwo kubwira abantu iby'amakuru bwahindutse muribuka bashaka kugenda mu barabara twarakuze tubyumva n'ubu iyo hadi biza kumbure turabibona ukabona abantu bagiye bagenda baravuga ati muri icandagisha indwara kanaka iyi ndwara kanaka naho nyine kubera ko abantu bashaka kuvuga ati iyi ntara niyo igeramiwe cyane reka tugende mu ntara tubivuge niko n'uwo mudanje avuga ati ok rero ibintu byanje ndabona nta bantu bo mu mitumba mito bo bigura reka nce mfata ab'Ubujumbura ab'Igitega ndiko mfatira ku masantre ribe yo mu Burundi ab'Igitega ab'Ingozi no ku ma province ahantu hatandukanye haba arimo nce ndabibwira ko ibi bintu byanjye ndabidandaza rero izo mvuga ngo rukana bumenyi zirategekanya muramaze kubibona uri kuriyandikisha ku rubuga ngo rukana bumenyi uravuga uti jewe mfise imyaka ingana gutya kandi mba ngaha rero biriya ntibigenda uko nyine biriya bene imbuga ngo rukana bumenyi barabifata hanyuma bakabishyira à la disposition cyangwa bakabiha bajye abantu bakoresha izo mbuga mu buryo bwo kwiteza imbere ati nimwashaka abantu babanga ingaba liste yabo ingaba rero wa mudandaza ngaruse gato aca cyangwa undi murakora igikorwa cyacu cyose akeneye ko kimenyekana kugira ngo gishobe kumubitunga ifuka ico gikorwa abantu bamenya ko gikora byo murabize aca fata akavuga ati tranche d'âge abantu bangana guke akavuga ati kandi babanga ndakeneye ko bamenyera ibi nibavuga ati ndashaka akadolari kamwe ashaka ndashaka kuti dolari tubiri kugira ngo bibonwe n'abantu benshi ku kintu cyose n'umutahe aca bikora uko ubwo bituma buca bubashikira ba bantu aca tera imbere byoroshe kuko abantu biroroshe kuba bamenya cyane ibyo ariko arakora
ego cyane kumbure ari bugifise ijambo nyene nk'umuntu atarajya kuri izi mbuga nk'uko uri kurabivuga akantu kamushitura gasumbirije ngaho uweje kuvuga uti mvuga uti oya aha warahombye kuko utarashika hano hantu karahari
babe mvuga ngo birahava ivana na passion cyangwa kumwe natangura ndabivuga ubwo rero niba mpisemo gukoresha imbuga ngo rukana bumenyi mu gukora ibikorwa byanje burya hari ibindi bikorwa bizose bako ndinda kubonana n'umuntu mu buryo fiziki abone nibyo ndiko ndamubwira nibyo rero baravana n'icyo uwo muntu ariko arakora arimo avuga ati icyo kintu mviza na marezo sosiyo nabanguke nabanguke ibyo kumbure mu Burundi ikintu turi ko turavansa avec la technologie mora muvyumva amadone yerekana yuko Burundi tukide commodity so mpe en development ça avance mugabo kujya nyene rythme iba yabaye mugabo urumva nibabangutse kugira ngo twijukire iterambere abandi badutanze
ego cyane wele home kumbure nawe nk'umuntu asanzwe akoresha zijya mbuga ikintu uvuga uti wewe utarakoresha no rubuga ndagusumbya kirahari
ego imbere yuko nishura icyo kibazo gato y'umuntu umwe ego banze nuhire gato ijya mugenzi mu bisanzwe ibintu bijanye na ma réseaux sociaux bivana icyo ubabwirondera ko hama hariho iyo turiko turavuga ama réseaux sociaux kumbure hariho abadukurikirana badashobora gutahura cyane gose ko twebwe kumbure turi dans le centre urbain turashobora kuba tubyumva cyane uno munsi biragezweho mugabo na hariya aho hiyo ruguru dukunze kwitwa ruguru uno munsi barazi ikintu cy'ita réseaux sociaux nikimenyamenya urasanga bafise n'izi smartphone tuvuga rero izo réseaux sociaux tuko turavuga hariho nk'izo benshi bamenyereye nga tumenyereye gukora nga izitwa nka Facebook urubuga ku Facebook ngaha mu gihugu ni urubuga rukoreshwa cyane cyane rwose
na twa de telefone tw'amatushi
umuntu ashobora kamwe kamuri kirashiri tujya turajyamo hariho izi zitwa za Instagram aho tuba tumaze kugenda ku rugero runini ruvuga yuko ubutandukiriye ya class y'abantu novuga bamwe bita abasirimu
mwe bakira
turagenda kuri ibintu nk'urubuga rwitwa YouTube tugaga YouTube abakiri bato cyangwa abantu b'abanyamuziki mwe tuvuga yuko ushobora kubigira umwuga uko umuhinga yabivuze abanyamuziki n'urubuga rudandaza imiziki n'urubuga rushobora kugira ibintu byinshi hama hariho nk'izi za Twitter dukunze kumva yuko abategetsi badakunze kugaragara ku zindi mbuga cyane ahubwo bagaragara kuri za Twitter kumva yuko nk'uno munsi nka perezida wa Amerika kumva ngo yandi ubutumwa bwe yabukijije ngo kuri Twitter runaka ngo perezida w'u Burundi bwacu nyakubahwa Kizito Ndayishimiye ngo uno munsi ngo yahaye pole ngo abo mu gihugu kibanyi bashikiwe n'amakuba runaka yabikijije kuri Twitter no kuvuga yuko urubuga rero rwose nk'uko twaga turabivuga rurafise specificity
ikintu kwirata uvuga uti uriya muntu atazikoresha jewe mbona ndamusumbya kirahari
kirahari cyane kirahari cyane kuko jewe nkeneye kugishikana ubutumwa bwanje kure ijwi ryanje kure ndabinyarutsa cyane kandi ku buryo butari bwinshi muramaze kubona ibiciro byo guhamagara mugabo jewe ndashobora gukoresha bukeyi wanjye y'amajana 200 nakoresheje nkirwa nda telefone umunsi wose nka telefone nk'ubutumwa bwanjye nkabushikana iburaya ibidandazwa byanjye nkabikurikirana aho biba biri hose ndashobora ndamusomye ibintu byinshi cyane kuko ngaha dufatiye kuri bya zimwe bimwe bisanzwe bikora wowe utabikoresha urumva kubura inyuma cyane ngo zo mpamvu utebye
ego tugende kwa Patrick kandi dusa nabegereza no mu mpera z'ikiganiro amarezo sosio cyane cyane abantu tubona babishuhamo cyane n'ugwaruka nk'abatwebwe nka hari ingaruka mbi bashobora guhura bivuye ku ikoreshwa za rurya za zijya mbuga mu buryo bucanze buriye
reka mere nk'uca ko gatoya ndakubwira nti burya amarezo sosiyo mu kuyakoresha cyangwa izimbuga ngurukana bumenyi zirasaba hari cyigwa citwa utilisation responsable des réseaux sociaux ubwo ngo niwe ugomba gukoresha ayo marezo sosiyo gute ubikora uri konsa y'ibyo uri kurakora kugira ngo izo ngaruka mbi nimba zihari kuko zirahari neza cyane inzi gufate Ezo ngaruka ndizira hari kandi cyane. Cya mbere ni mwanya. Buri amarezo sosiyo uyakoresha uri mufano wayo akavuga ati okay jewe rero andiko ndavuga wa muntu siko kazi kiwe. Na nyene kubikora nk'akazi ndaza guca ko ndabwiye ingaruka mbihura nazo. Umva ati siko kazi kiwe. Birasigura ngo nimba uvuga ati ah hariho umuntu nkurikirana jewe kuri YouTube na Facebook kwa mufano wayo afise ikindi kinakurikirana nayo. Na Twitter kandi afise ikintu adashobora kurara atarabye. Instagram afise ikintu adashobora kurara atarabye. Uwo kubera akabikora avisite zo réseaux sociaux. Kunda resultage kwa atuhava yisanga ikindi gihe. Umwanya wo kuba mu bindi bikorwa yabyibagiye. Bisigura ngo nimba uri kurakoresha réseaux sociaux, nimba ari Twitter, nimba ari Facebook, nimba ari Instagram, nimba ari n'importe quel réseau social, laba ufishireho umwanya. Okay, nzakoresha umwanya ngana gucya ndi kugira nti wice ibindi bintu ariko ndakora. Kindi kintu novuga nuko ubunye kubera ko uko kuntu ama information yabaye menshi biroroshe ko hari hose ugiye ku rubuga ngurukana menye hatori inkuru hatori inkuru mbega iyo nkuru ni ukuri hari ikintu cyita desinformation uno munsi reka mfatire no kuri iki kiza mbere giheruka covid mu by'ukuri harabaye intambara y'inkuru inkuru zikagwana z'ubwazo ibinyamakuru ugeze avuga ati none inkuru mfata ni iyi ko yavuzwe ni ikavugwa ni iyi inkuru y'ukuri kumenya gusera n'ucugumura abantu kuya kuri gukoresha za mbuga ngo ukana bumenye ukamenya gusera ngo ati inkuru rero niyo cyangwa ukamenya ati iyi inkuru rero ikitazo n'iki kinyamakuru ubwo uba winjiye mu buryo bwo kubereshya ati ni des informations inkuru imeze gucya hanyi ishobora kuba ariyo cyangwa isiyo ni nacyo n'ikindi kigwa kandi cyo kujiga ukuntu nza kukiraba ko ariyo cyangwa atari des informations icyo ni ikintu kibi kandi gica gisambura society ikindi kintu ni kibana lo sociale muze mubira abashaka kugenda kumbore kuri kura muntu hanyuma ko yakari ku marezo sosio arafise umuntu ari kararaba kunda gusiva kuri YouTube usanze ari karamuraba none kubera ko atari bwaheze kumukurikirana naho uje ntaguhaye cyakibanza le social yaba irasambuka lakini harakantu kamera hagasambuka nkiri ngaho kuri le social kubera ko ntimwavuganye ntiyakwakiriye ntimwavuganiriye hari kindi kintu kandi ubyita ati kumbura abantu barabivye inyifato kumbura abantu barabivye imibereho y'abantu bona kirabira ko cyane uno munsi reza zose ziratanga ubutumwa mugabo zabaye ibintu bibrise l'etat uno munsi Facebook iragerageza igafata iti ifoto izimeze gucya cyangwa abantu ariko bashamiranira gucya sindayishyirako muramubibona mukumva ngo Facebook ngo yugenga urubuga rwanaka seki yabonye ibyo bariko baravuganira ko cyangwa kuri ari karacanga yose ambura societe ibyo rero abantu tutabirabiye maso no musa umuntu ashaka kwiyata cyangwa masiguri ibintu gasanga ibintu biri tabu agashobisha ku marezo sosiyo amarezo sosiyo umwana yashoboye gukoresha telefone barabesha muze muri Facebook niba yemera imyaka 10 sindayibuka neza imyaka iherako ugacura usanga n'umwana wawita yashoboye gukrea konti akabesha imyaka yiwe iyo informasi ngo tumwaraza ku buraha kandi c'est un sujet qui était tabou muri culture y'igihugu cyabo bibujije no kuyiraba acha tangura kubimeta birasambura ikibanda mu tambari ngaruka mbi nyinshi cyane
yego cyane kumbure wirerume nawe we sinzi ko hari ikintu tubwira nk'ingaruka ishobora kuza ivuye muri ziriya mbuga twagumye tubivuga tubitera amashugwe ngabo ntangaruka mbi
ninyeshe cyane ngaruka ninyeshe cyane
gerageza usongore
ngaruka ninyeshe cyane hariho nk'abazikoresha bakiri bato kuburitira bifatiye ku magara y'umuntu hari abakoresha imbuga bakarenza urugero gasanga yaraye araba amakuru atandukanye yibagiye kuruhuka urumva dufate ari nk'umuntu akora akazi rumba yuko ejo atonze ku kazi biraza kugorana hama hariho n'izindi cyo bita reputation professionnelle no kuvuga ko uno munsi abantu barondera ubuzi n'ababutanga aho bimaze kugera kure hariho naba iyo muturwa turabariko baraturabira ibyo dushoboye cyangwa uko twitwara hariho n'abacisha akadisha kuri za rezo sosiyo hajya bakubwira ati mwidondoro wawe bakaraba ibyo ukunda gushyiraho ugasanga birakize ikintu kitwa reputation kiri cye umuntu personality yiwe nawe gakonde birakwice perezo bizabivanye ibyo washyizeko hariho n'ikindi kintu kijyanye abahanga bacita cyber harassment kubera iki washyize ko ino foto umeze gutyo ukaba harassment kubera ko byagenze uko hama n'ikindi novuga n'ikintu kijyanye n'amadepense arengeje twebwe kumbure ntiturahagera cyane mugabo hariho abakoresha depense zirengeje cyane mu bijyanye n'amarezo sosiyo ifoto kugira ngo yifate kuri akarinda kuzahugira shopping mu mamezo ya adandaza impunzu zizimbye amasaha ameze neza amashenete ameze neza kugira ashyire ku ifoto yiwe kuri Instagram ugasanga ni ya ira boku emvesi muri iyo foto donc asanga hashyizemo n'ibindi bijyanye n'amadepense
yo muri bya ari gukoresha ibintu ugasanga bigiye muri
ariko
cyane hanyuma inshuti bakunzi muri ko muradukurikirana muri kino kiganiro kumbure muri ko murabyumva ibyo umuhinga mu kumarezo sosiyo asanzwe abikurikirana cyane ariko aravuga murumva n'uwasanzwe na wene atagoheka adacishije kwa kajisho ingene ariko arabivuga kumbure nawe nahawe aho uvuga uti ndabyumvise ibinza kubigenza uku aho nahora ndenze urugero ngiye kubifata kugira ngo ntihagire ibindi bigenda binyononera tuse n'abasozera ariko imbere yo gusozera bano batumire banje ndabahe nk'imisogone 30 muvunira akagohe abantu cyane cyane urwaruka koresha amarezo sosiyo ariko kumbura ugasanga binjiye muri ivyo bintu muri ko muravuga yuko birenze urugero cyane bari mu bintu bidashobora kugira ikimaze ibazanira wewe wirerume tu abari we duhera ko ufata akanya gatoyi akagohe n'akandi
imisogonda mike gusa yo kuvunira akagoha akoresheje mbuga ngo kana bumenyi nuko bocagura mu byo baba ariko bararaba bagashiramwo ubuntu kubirabana ubwenge kandi kurabana n'ubuntu no kuraba icyo wari umuntu abagiye arondera koko ari cyo kigaruka kikamuzanira n'ikimaze uko bivanye no kwagiye urazikoresha birashobora gukononera cyangwa bikakuzanira ikimaze bivana no kwa byitwaye mu rero akajisho gacagura kagira ijisho riraba kandi rikongera gasasangura kugira ngo ntujyane nyabahuru
nakoze cyane Patrick
ego cyo dosozera ko no kuvuga nti reka mbere mbwira nka abantu bakoresha ama réseaux sociaux ku buryo bwo kwinezereza batarabigira professionnel iki ni kintu bafatira ko buri uri kurakoresha ama réseaux sociaux hari ku butumwa bwose mvuze bwinshi n'abambeje ni presque ubwo wifunza ni buke wuburako kwizo mbuga turiko turavuga rero ni nziza cyane yuko ufata biriya bintu usanzwe ukora bikaba ari byo curaba nimba injira muri groupe bakora ibinyenye usanzwe ukora niho usanga uri kuraguka muri bya bintu byawe uri kurakora n'uburonkero bumenye bushasha ibyo se sistamwe dusamize mugabo usanga uri kuranakura nawe n'ikintu gikomeye cyane ikindi kintu hari urubuga batamenyereye abantu benshi cyane ngaha mu Burundi ni LinkedIn kumbe rukoresha abantu ba intellectuel mugandi urubuga no kwita ni nko kwidandaza n'ahantu ushira profile yawe barayivisita mbere bakakwereka ati wabaye visite n'abantu bangana gutya ni nko kwidandaza ugapibliye utuntu mugabo turi de façon professionnelle gashaho jewe nshoboye binshoboye abantu benshi baraharonkira ibyo bakora bivanye n'ubwo rubuga ikindi no hapa sozerera ko nika ntwaye umwanya munini ariko nuko amarezo sosio si mabi ni meza ziriya ngaruka mbi twavuze ni zike par rapport y'ibyo amarezo sosio byiza ashobora kudufasha
mu kirundi bati kibwirwa n'icyumva nayo ngo icerekwa n'ikibona kumbure izinterano ibivyumviro byaba batumire bigiye kugufasha bigiye gufasha nuriya hanyuma kandi namwe turabarindiriye mutubwire ingene kino kiganiro cha ico cha kunguye namba hari ukuntu nawe aho uvuga uti naho randenza none ndumvise rugero ngiye gufata nahawe turakurindiriye kome hatunga imana njewe na indemesheje kino kiganiro mbere yo gusezera dushimire cyane bano batumire wireho tugushimire kuba witavye ikiganiro
murakoze njye ndabashimira cyane kuna mwari mwambaye kano karyo
twizere ko n'umunsi wundi twaguhamagaye uzotwita
yego cyane
tubibutse bari ko radukurikirana ko usanzwe uri mu bantu bakoresha imbuga ngurukana bumenyi ku rundi ruhande nari kumwe na Patrick Mwizero umuhinga sanzwe ukoresha mu bijanye n'ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi tugushimire kuba witavye ikiganiro twizere ko nundi munsi tuguteye akamuzo twita
yego
namwe mwari mu komera dukurikirana muri kino kiganiro turabashimiye tubifurize kuroranirwa ngahe wanyu no mu vyanyu naho utaha murakoze.